Kutheni yobe nibhanxana nicinga fama you guys have every right yolwela iDO elingakutshatanga? Tuthi umlwela imihlathi ime ngenyawo, ulwele umntu ongakutshatanga ongayazi noba uzokuyela na esibayeni. I've been dating him for 15 years. It's not an achievement uthandana nendoda for years nina. Sanubhanxana apha nibe nizenza iziphukuphuku. It's not an achievement udata neDO for years. It's because we've been together for years. Nonsense! Jole neDO ongayazi nenjongo yayo, injongo yalo ngayo ngawe. Into eyenzayo uyimetshini yoba umzalele, imetshini yoba umzalele. Akayazi, awuyazi irelationship because it's for years. Don't subject yourself in those kind of things, woman, please. Sanuzenza njalo. Ulwa iside chick kuyale. The only man ebefanuba uyayihlonipha as a woman yindoda etshate. Engatshatanga bethunana ayisayinanga nowe wena uyayilwela. Tshona ngapha nangapha ulwela iDO elingakutshatanga. Awulwi imihlathi imile iziqa mntakaba. Awulwi amandla ngathi ngawentaka etye iRed Bull. Anizukwazi kalo bethunana. Nizokwazi ulwela amadoda angatshatanga. Umntu otshatileyo angayilwela futhi ayifastele for unyaka, ayifastele for months. At least abo basayinile baziwa nguThixo babophene phambi kobuso bukaThixo. Ngoku wena uyintoni? Uyintoni wena? I'm not trying to change i-choices zenu bethunana, but hayi, ukhawufika namhlanje usijonge esipilini ukuzibuza uba yintoni oyifunayo wena as a woman. Sithini iinjongo zeli DO lakho for years? Ninabantwana abayi-4 okunithandana for years. Uthini ngawe yena? Khawusijonge esipilini uzibuza uba is this the life I want to live? Ulwelisa ichiku indoda engakhange ikutshate nokutshata. How come, how dare? Self-worth, self-love. Iphi ikhangele mntase noba iphantsi kwebhedi. Rhuqule itsale uyizise kuwe because wow, it's very important. It's very much understandable xa iDO lingenamali yolobola, but liyakuthanda, liyakuhlonipha, lihlala nawe endlini. Ninaba bantwana nibenzileyo even though ningatshatanga. But you can see the respect. There is a huge difference. Kwazi uhlala neDO for 15 years, for 10 years, for 6 years. Alihloniphi liyakujolela wena into yenza uhlele kule relationship. Kuba kaloku uthi, hayi, we've been dating for years. Nonsense leyo. Women, zaze uba ilife yakho ifuna i-direction yayo itshone ngaphi. Let me tell you now, if when you awuzazi direction yakho uba iyaphi, uyazimosha mntasekhaya. Why? Because ufuna ubona zi-side chick uba wena uxhathisile, uxhathise bubhanxeni.